Yes, by the cellar, yes, by the cellar, engineer. But I, who you are, who pay, no, it's a man sweet, I take trouble with you. I did not use. The funny number is Bamelet. Uba, we are and therefore, we are soon. Lam to what we chico by a good as we see. But more in the bank, who fadded the key. But had to go over my room. But you pay for the letter, you pay for the life of people. Sadistic, something. Then what is bonus alone? What is school alone? Into ba uYesu he was a fully human. Kusemveni ngoba uYesu uKristu wathi nyana nomnyoko nyoko namkunyana thetha la manzi wesihlanu wathi it's no bending food. See, I was Z18. We are switching in on this week. Winda, you can't hide. I did be selling Nagasaki Bible. In the way, you can't believe. Who signed 21, you can't in the cellar in the uYesu wagqibele eKristu. Usinto esiwa phansi kwempumlo. Kodwa iBhayibhile andivezele ingcaka sayo. Loo ndawo itshoyo into yoba uYesu ungakanani into wayeyisile phantsi kwempumlo. Kodwa into endikhumbulayo uYesu apho wayegqibele khona usinto etyiwayo neselwayo usegetsemane apho khona wayesitisa abafundi bakumthendeleko. Nalapho incwadi yeBhayibhile iyasivezela into yoba uYesu wathatha intwana yesonka wayinkcuza emthendelekweni wayisa phantsi kwempumlo. Kulapho kuphela kosiva khona uYesu egqibele khona usinto ephantsi kwempumlo. Sidibana naye apho uYesu ethetha la mazwi esithi ndinqaniwe uba bekusiya ngokwam okanye uba bezikhona iindawo ezimfitshane zoba uYesu asiwe khona okanye kwagqirha ebezamrekomenda uYesu into yobana ngaba phantsi kwezimekwe kuzo makathathe uYesu asiwe eRoma ngoba ligazi eliphalale kuye ligazi elingapha koqonda athi xa efike eRoma uYesu anikwe idrip yamanzi okanye nedrip yegazi yandibangele into yobana ngaba ndiphinde ndikhangele into yoba uYesu ungakanani amanzi esinawo emzimbeni okanye ingakanani igazi esinawo emzimbeni amanzi abekhona ndafumana into yobalangaba 60% yamanzi alapha emzimbeni wethu okanye 60% yegazi lapha emzimbeni is made up of water and never kunyanzelekile into yoba uYesu awathethe la mazwi wathi ndinqaleni. Nditshilo ndathi ndifuna nibambe le nto yoba uYesu wayengumntu. And it is not normal into ba uhanjiswe izitrato zedororo zazikhona ezifitshane kodwa abatshutshisi bakhe bakhethe into yoba uYesu Kristu makahambe ngendlela ende kwenzela into yobana ngabe manesekwa bendleleni ubuye zozibubeko zingendlazi zam uYesu awayezenza apha uba uYesu wayegqiza igazi and therefore xa ugqiza igazi bentle amegazi elapha emzimbeni wethu is made up 60% yamanzi and therefore I'm gonna go to the bathroom.